ndingummelwane apha kwamapununu kukwadabuswamu unosithile mapununu ongasekhoyo osweleke ngumeyi ekuswelekeni kwakhe waze washiya abantwana benabantwana abancinci abantwana bakhe abashile abalapha endlini bathathu amawela ana 29 years and then imfusi yabo ibe na 28 banabantwana ke kubekho nomnye umntana ona 12 years owashiywa ngubrother wakhe waqabela eKapa emshiya kumakhulu wakhuliswa ngumakhulu efike na 3 months kubekho nabantwana ke babantwana bakhe bayi 4 bahlala kulendlu ufuma ndithi bahlala kule pozi niyibonayo ilungiswayo apha ngemva uDapsi ebengaphangeli epeyikota but ke wenza uThixo into yoba makamthathe washiya abantwana bebegqwayibe bakubo phofu nto leyo kudala siyixela sikhalela ususela siswe kumasipala wasengqosha ndazi kweyiphi iminyaka inoba igqithile kwi-13 years umntana oyi-1 umntana oyi-1 obepeya apha bhuti umntana oyi-1 unonyaka ya unonyaka ona 2 months umntana kasisanda nguye umntana opeyayo apha abanye bebengapeyi because bebesipeyelwa ngumakhulu uthe umakhulu osweleka ngezantsi ukuqhutywa umngcwabo ngazo ii-birth certificates zabo zalahleka ukufika kwabo kwabantu basemankoku namhlanje bafike benza utshintsho kule family because uba uyabona apha emveni kwam uba uyabona apha emveni kwam kuthathwe laa pozi kulungiswa laa pozi mandithi laa nto ibingathi yipozi yenziwe ipozi ke ngoku uba babe nendawo yohlala kulungiswa yona emveni kwaba kulungisiwe kuza kongezwa elinye igumbi apha lo mzuzu kusalindwe indlu because ke ubathenjiswa into yoba bazawufumana indlu so kusalindiwe ke ngoku bathenjiswa kwenziwa le pozi baphathelwe neempahla zonxiba ngoba bebengenazo iimpahla zonxiba ukususela kumntana ona 29 uyotsho kumntana ona 2 months namhlanje bazifumene impahla ngenxa yabantu abasuka emankoku nakwii-department ezithile emveni koko babaphathela impahla zonxiba babaphathela igrosali ndithetha nawe nje abantwana namhlanje bazawupheka kube shushu endlini nabahlali bakwadubu bakhona bayibonile yonke le nto ndithetha ngayo
nam ndizokwenza umbulelo ongazenzisiyo ndingomnye wabantu abathe bava ngolwesibini ukuthi ikhaya eli liyaswela kakhulu izinto zokunxiba ukutya kwa ikhaya eli alikhokhi condition right ndimele ke apha kuZwelitsha TV uzokubulela okokuqala kubantu bonke esiqunqoze kubo sicela amancedo banikela okwesibini ndiyabulela kwa aba bathembisileyo ukuthi bazozilandelisa izinto nanjengoba usise besethethile owalapha eDubu omele abantwana ukuthi imeko yalapha ayikhondle so sisacela amanye amancedo sisacela eminye iminikelo esiphayo sikelelekile ngokungazenzisiyo ndibulela kakhulu kubantu abanikeleyo noba bacimba bona incinci lento bayenzileyo kodwa kuthi on behalf of uDubu nabantu basemankoku bebedibanise nam ukuthi masicele nakumzalwana uSivile emanyana ngokuncedisana nam ukuthi siyipushe lento ihambe ndiyayibulela kakhulu
ndingu-Anathi Cave kwiindaba zeZwelitsha Online TV ndiseqonce.